this is Sian Ocean. See you on a likey. When you subscribe, you subscribe. Tabo Adamani so.
Finally, Adano Edu a Kulfi Eko School na wako akakoje eya ni admission no na afi ni entrance test no sunu okwa akakoye se nebe ya ebe ma ya admit no e o school no emu na wono sunu etimi esia de Kulfi de o ye confident se entrance test no ebe ba so no obetwa ni nyinara na eya de a ye beje no e o school no emu nso no nia esie aye amaira a ne mame etu nsame degu na sumo efa ye Kulfi ye ho se wonya ni obitimi biara se nia ebe ma Kulfi nso no wonya admission e o school no emon won hyehye bibi enfe ntia ye Kulfi na wotimi edin kuguo na eye admission nso no ntimi amba so e ma wono no Kulfi anko school aye baakon eno ene nia ya hyehye edi eti aye Kulfi na ebe hye o update emon se amaira ne hyehye ya odi ahyehye ama Kulfi no eyade a ebeye ho se ne ohyehye no ana simple no eyade a ne plans no ebetumi aflop eye little single Kulfi update emu ene ebehunu nia ebesi ho na eye Kulfi ni uncle nso ene offer tough time mu pa esan se eyade a eya accuse no se eye wono ene waton Kulfi a jese odi sika no ama ne yera or the air she shan who air yan who shapem, na some brains no, and the air lovely, or catcher muhinda say, on an air no, one more in free fuel and call, baby for from, na a cow am ever bunyan no, on a lovely or bashan affinum, it's your canning in a ra, a dear in a ba yen tea lovely, a person gwinjan, and a muhinda, the free fuel air call, now soon puny or canoe, a dear, a bear horse ah, a muhinda, and a gwinjan, one more air beco anam. Update emu ene ebe huni ni ebe si oho ankasa na wupo homode na subscribe to Et Studio channel we senior updater tadi ebe bro biorano unse utimi akam na se o subscribe yu yensu wa emo ruin free sabe bo notification ba no eso na ye new updater ba unso no unse utimi akam na sape aye adom tv live acho wo phone eso sape written update and italy novella when juma se wuko at studios.net ewana wunsa ebi timi akan won na follow at studios sa wa tiktok sa na ye update ye video sa ya di ebi gu wonye na ano wunso na wunsa ebi timi akan crown gel ena mibabe ken kai little singer Kulfi update we adi ama wo nchini ya sembra ni ebe ko update we eso na ni ya ibisi yo hono ya ko akwa koshe. Yeah, first, your little singer Kulfi update we are so the episode no share so bro Kulfi or catcher Myra say, Menya admission and ya dear Mibuhu after Senna Myra air discourage Kulfi. The science and on Pesse Kulfi, everybody school mohobi. The science, someone lovely, too good, na sumu say. Sir Kulfi, a bandy school who are not so one enemy on any narrow echo school, ya. And your Kulfi, and no airbeco and never be brave, ho, Nempuno. Ebe ma aye Kulfi akoswa apa insekanda ne eba ne sadia ne ne no kure aya ewa se wadi isi no ya dia sa no kure no ebe ba bebe dedi ne mpono sekanda inye babi hunu se Kulfi aya ne badia ne ndiye wabedo wano amaira asene ana wabedo wano Kulfi krampo no edi asene wano amaira yano enana aya amaira epe kwa mbira befaswa obe diskareji Kulfi na Kulfi onya emba skumu ho eno intino test eno wa eba suwono eno tina na mairo e kache Kulfi se untimi empa se test eno hee dempane nyadia ube timi echa eno enana Kulfi ema amaira hati ya siyese debida ayadia wanono obinya admission ewo school no imun na sekanda eka se very good. We have confidence. We now say we are prepared. Now say, see if you have any test. No dia. Then there be better new one. Maybe to me, if you have so many admission, our school year more. Now, and Amira, we catch you almost them. Me wa class. Actually, no. Me who no more. And now we can buy extra one more. We call ye. Na tava ena okache se kanda oka sembi igu na sumu se medie mabomu ye paon na se kanda ekachere ne sem yedi enye sadia nende obobo Kulfi nsuhu na emomeno kachere ne se ewo se wutie ni ya principal no ebe kachere nwono na tava ekachere Kulfi seni ya se kanda eka se wankanchere ne pepepe ya oka seni ya principal ebe kachere ne se wanyano eno ene wasa wa ye nempo emre di kanya wamo ekwa yenom Oshia sani ana eye Kulfi waye din design sani ye bisa eye ne papa din no a eno ene ade ana eka ho a ema ye taba e shuro ni yemu e shishin ne se bia na Kulfi akwa akoye sade no biemo na no esi admission ho kwan na eho ena eye taba eka chere sekanda se adin ti ena momie no no monkasa mekram podie my nervous power na Kulfi ene wo munyinara no Eko aye principal ne officer ho na principal eka se mani age confidence no ma wenya no isan se o hwe se nia na Kulfi bisi a present ne ho na Kulfi wo hwe aye school uniform even though se yenye e admit no embe school ho de na nsono hwe se nia wa hwe school uniform ne water bottle ada ne komo ene ne bag bo ne chino a na kire se Kulfi aye very confident se sa tari a wa she no anya de obi ye gu fom biom na ebe ka no ho ha ma wodi atena class na we sua de em ewo aye school no imo na ensam na aye principal no e bisa Kulfi nyinara ani anu ye ana Kulfi ade e ma ne ensam bisa no e ma principal no ehun ni se Kulfi aye akode bia o ye determined pa na ehon na principal no waka che ne se e sign the confidence no kura nti no ade obi nya e admission e o school no emo na Kulfi e ka se debio na nse no be pese me fa e test no nempo obisa Kulfi atare no a wo che no e school uniform ye obisa no se ade nti e na wan she fi atare na wo che e school uniform e de permission e na we nya ye na Kulfi waka chere no ese eya madam Amira eno de eya school uniform no ade amano na obisa no nimpa Amira eye ena Kulfi enso no ana sekanda no menso no extra principal no ni eya Amira enso na principal e kan sem abepe se eya wo mumie no mobeko ye eya sekanda ene teva no abepe se wo mie no nyinara no e be free ho akọ na finso no we take it over with eya Kulfi na wahwe na testa e wese wo ye nyina enso no ɔde ayɛ Kulfi na we ɛna teva ɛne ɛyɛ sekanda ɛwe hye Kulfi best of luck ɛna Kulfi nso no ka thank you ɛde ɛkyerɛ wɔ mɔ na ɛhɔ ɛna sekanda hunu sɛ Kulfi ayɛ very nervous paa ɛna ɔsere yɛ ɛna wɔno ɛne teva nyinara no ɛpie yɛ akyɛ sɛ first time a woba bɛyɛ test deɛ ɛnyɛ easy kra na wɔhyɛ akwada bi te sɛ ɛyɛ Kulfi nso a na kye sɛ ɛyɛ den yi a ɔbɛyɛ nervous sɛ wɔ hɔ ne yɛnhwɛ sɛnea test yi ɛbɛsi akɔ na yɛtoa so a nan deɛ Kulfi ɛna wɔkae sekanda a ɔyɛ ne first teacher na ansa na sekanda ɛbɛkɔ no Kulfi ɛkɔ ne nkyɛn ɛna ɔkɔ ɛkɔkɔ gye ne nhyira na wɔka kyerɛ ne sɛ alice no ɛwɔ sɛ wohyira me ansa na wofiri ha akɔ na teva ɛsere na sekanda wohyira no wɔ na wokiisi ɛyɛ ne moma so na wɔka kyerɛ ne sɛ wohia me nhyira always no me nhyira ɛwɔ wo nkyɛn na membohu anaasɛ mpo no mɛnyɛ nervous ɛwɔ sɛ wonya gyidie ɛwɔ wo mu ɛsiane sɛ me ankasa no ma ogyedie ɛwɔ wo mu sɛ ɔbɛdi nkonim ɛwɔ test mu na admission no nso deɛ wo nsa ɛbɛkam na Kulfi ɛgye ɛyɛ sekanda ne nhyira wieɛ no ɛna wɔkɔ ne papa nkyɛn ɛyɛ teva ɛhɔ a ɔkɔkɔ gye ɔno nso no ne nhyira na teva ɛka sɛ daabi nhyira ɛwɔ wo nkyɛn o all the best ɛhɔ na principal no ɔhyɛ ne ɛrekɔ so no na ɛyɛde na kakra sɛ ɛba ne sɛn ɛna Kulfi wangye nhyira ɛmfiri ne papa hɔ first ɛmmom no ɔkɔkɔ gye firi sekanda hɔ no ɛna ɔbisa Kulfi sɛ adɛn nti ɛna wankɔ wo papa hɔ na mmom no ɛyɛ sekanda mmom ɛna wokɔɔ ne ho ansa ɛna wobaa bɛgye wo papa nhyira ɛna Kulfi ɔka kyerɛ principal no sɛ ɛsiane sɛ me maame ɛkyerɛ me sɛ akyerɛkyerɛfoɔ deɛ yɛadeɛ wɔ mɔ ɛba ansa mpo ɛna awofoɔ aba ɛno nti ɛna mekɔɔ Mr. Sekanda ho no ɛsiane sɛ wɔno ɛne mekyerɛkyerɛni a ɔdi kan na Kulfi ɛkae wɔno ɛne sekanda mberɛ a wɔn edi ebo mu ɛyɛ sekanda sɛnea nam osi ɛkyerɛ no nneɛma baako ɛne mmienu ebien no yɛde a Kulfi nso no ɛkaekae ne nyinara na eho ena tava ene sekanda afedie omo epie kwa bonte ombra na principal no ai anu ya Kulfi ade ema no wono osire ye akisu huni ise akwedei na adwe mu doye pa na eye tava ena na wono ene sekanda ete hodo eye tava e complaini efa eye canteen no a ewo school ni mono eho ese wono no de nani enje eye school canteen no hokra na sekanda ebisa ni se na wehunu wa mu classroom ni wana hwe classroom ni de air conditions ene ewo ho ene afen so no eye school fees no se de nebo ensha da enya den na tava e kan se ane mepese me ba Kulfi osuade ewa ha na Kulfi so wane sa enkode ya ewa ha se no edi agro na emom no mepese nia me fam no me ba no nso no efam ebi ana nia me yeye nso no me mpese me ba no ono nso no obana msa kwan no su bi na sekanda aka che ne se re e free lovely me boa na eho na tava ibisa ono nso se na o krampo do re e free no ana ana se mpo no nso no o de obane e de ache no ana na eno henso no ene ensem an na wamo he bisa bisa wamo ho ah sekanda dia of course enya dia odi lovely bunny ha di ebe chano after ni a lovely ayu nyinara ichire na afimpo no o hwe se eye sekanda nso no ema amira enko teva enche no e ade asekane hu ni se wono no wante se wono lovely obe ma eye ne ba enso ana obe twen eye eba efiri eye ne papa eho na eho na eye lovely nso no o ka se we are the top 3 hospitals. Yeah, we know. And the Mohinda. And I know we mo kasam na oil regional. Na we di kani akache Mohinda after say Gunjan ekan okrano etre Amira nom. Nsema eye lovely ekache eye Mohinda ni say. We know ene ne yere nom. We mo free fi ho enko. Na we make excuses bisem. We mo kofu ayarishem. Na Amira mribiara. Obe hunu eye Gunjan isan no krenwa Gunjan aka ni ntino obe abrubiara ni ebebo no su biara no na wakai na eba ni sanso dia ebebo e amaire hu na ebe ma amaire nso afa oye mu yie pa isan amaire hu ntino e wose wo mu mie no nyinara no omo frifie ho ekom eno ene na ode e top 3 hospitals e dia chere wo mo na wakashe mu hinda se mo fria enko si siara na monko nko she eye treatment no asim ne ho ena Mohinda waka se mini Gunjan akasa na oyade we feel guilty pa empo na nyade a obebie na no aka asim biara san se Gunjan edwen se ena mono so enti ena ne eko so no eko so ena mono so enti ena wama Amira afa oye omu nempo anyankofo ho ni se ababede eye lovely your friend is eye Kulfi ene eye Amira entemo no se sie die sa anyankofo no so no wo montemo atete na lovely e kan se then so no what about Amira Amira die abri biara obi hu no eye Gunjan no san sam no wa ka kire no asem sekanda eye Kulfi ba no obeka akai san sam ni nyinara na edeno ebe fo ye obi brimo na wono amu isan sam wa ti ye ntino enya ade ade sa krampo a otumi edam na Amira die ade wa fast stress be brimo na mi hia time se ne be ya mema Amira wa san aba back on track na we si din dada mu biemo na empo no na afinso no mama no agye di sem enya dia ne papa ebeja no ho akoda enu ntino misrow ti asie ni ameka ni ame pesa meka chire wono ti asie na misrow se wo fa me se mi onu aba na wo fa Amira nso se oya wo ba dia na ndie misrow wo ena afinso no eye ekuma mo fri hana mo nko we ene adisredi a media to wenimo na insem ya eye lovely wo ka kire ye Mohinda yi ene kwan so anu no na wo se Mohinda wo fa ne yere na wo ne no ekwa na comment wadwe nkyere no e wo comment section no imu na we a little singer Kulfi update our at studios channel so na Karangel biguso amekin kai ama wo no se wonya subscribe to your channel we ya wo modern subscribe na se wo subscribe wi ya mo run fi se wo ba notification bell no e so wo ya ne sa update a ebi free at studios aswe abano nsabe ka wo phone eso na nso no nyamre na obaye channel we eso am aba bebehwe na so pa dim tv live operating update and afi telenovela hwan jumwa eno nso se wo ko at studios.net a wona wonsam ebitimi aka no na tiktok at studios se ho na se wo follow yan e wo tiktok e wo mbra wa search at studios am nsabe ka e update ne video telenovela video sa e di ebe gu nyara no nso no nsabe ebitimi aka yan to aso leta wo singa kufi update we eso na ni ya ebesie e wo honso no ya kona yenko enko nkohwem na ye twaso dia na ye principal e na washa kufi ne test no ase na odikan e di fruit e na ode e shase ye ya sene amira ye pepepe no sana principal no nso no wo ye ye a ofa e ye fruit ya chese wade eche kufi na wade chile nwa na kufi abudi na eye kale sun edi na nyedika ino wade eye fruit bi eche kufi ema kufi eka aye se se kanda nsonom abo se fruit ni din a chile no pen eno bo din se pomegranate ya chese wucha ye ewo hom eno eche no wamo eba kale se so ya eye principal ade abodiobabi akire kufi ese abodiobaye na kala ayadian na waka ese eye purple ya osha se ni ana kufi isi e pass test na ulcha bibibiera ye de emanu onom e ma principal no ani agi kufi ni progress no ehu yi pa ne ho na kufi enkonkwosha balloons bebre na yi ni 3 a window no imuno ya balloons ni nyina no ya chachro answers edi guso balloon bi wo ha ya chro orange balloon bi wo ha ya chro purple balloon bi wo ha ya chro red yellow chese colors ni nyina no ade ya chachro edi egu eye balloons no eso any answers no ya chro edi egusu wo na ho na na ha ye bebie na eye kufi ehwe no principal no ehuni se Kufi ehwe window no imu ono jin se a de den kra na a divert kufi na attention no ho na won konkwosha balloons na wo wie mu ya chesem answers igusu no na wo huni se kufi nso ehwe eye sa balloons no san se kufi die na won wa se ba ne san na balloons timi epie ho a chese answers igusu na sana sa balloons no amira na wasada ade ebo ade aso balloons no a chese ode ahange ye window no a ema eye balloons ni answer so dum eso ewe ho na eho enso na principal no ka se what na wo ka kufi eni mo se na chese kufi ye cheating wo cheati na kufi hwe answers no efri eye balloons no ehun ya wo join se kufi na ohyehyɛ we nyinara na ɛhɔ na ɔka kufi ne mu no kufi ebisa ne sɛ ɛdeɛn na mayɛ na situ nso na ɔkɔ akotua ɛyɛ ne loan ya loan no ɔtua no installment na ɔkɔ nkurɔfoɔ no ɔde wɔn ka no hɔ na ɔka kyerɛ wɔn mu sɛ ɛkyerɛ yi ɔba aba betua ɛyɛ loan ɛyɛ balance nkaeɛ no na ɛhɔ na papa no ebisa ne sɛ hadin ti na wutwa ntrɔ mene mo sɛ wo deɛ wo sika bebree situ eka nse hadin ti na me twa ntrɔ wo nim sɛ me deɛ me ni bibiara na deɛ me bedie krampo no ɛyɛ na ɛho ayɛ den ama me ne hɔ na ɛyɛ ngrɔfo no ebisa ne sɛ na sika no a wo nya ayɛ ɛwɔ bra wo tɔn kufi no ɛ situ ne bufu ye na ɔka kyerɛ ne sɛ me kɔ ye sɛ me de kufi ɛkɔ akɔma ne papa na me hwere no wɔ na obi biara ehyase se o ka kufi enimo ya ibimo edidi natam ese wa ton kufi ne na ne yere ni halo enjoy sa sika no na situ ekoye ya na ne ni ewiye pa na wakae aya sikanda ene embra sikanda ba ni nchenyam wentimi anka no kreno anfa anchere sikanda no ya dia situ ekai kai sambe ni nyinara na ni ntia ye nkrofono nso no eka se ni halo enjoy with sika no o sha sika ya aya cute ade e ma ni halo no e ma ni halo nso no e hyehye no this days ye patch sem eniam a he ya bo din ko a na ono nso no o toto toto na no sho na wo mo adwin se ja ma sika no ani kuno ade e ma no wonya free se wotan ku twim no eno nso no na aya gunjan o de enjoy na ho na principal wa sha sia se o ka kufi enimo na kufi die na woni bibiara na woni ni awaye na principal no ni buye fu ye ambro hunu sa balu nsuno neneni na ebi akufi eka se ebi a isan se principal nsuno neni anje balu nsu ho anu nti na na o tiantia no wono sekanda ensuno na na tafa na na wo mo enam na o ka se bayan celebrate Diwali embo mo se admission no enya eba so a na tava kachira sekanda se medium my nerve was a pao na sekanda kacha ne se me ahokra me worry Kulfi die o ye very smart na principal na wakachira Kulfi se onko na onko onko friend papa embra na Kulfi ifi dano mo ho ekoye se okko akoko friend papa na ho na Myra ehuno no na Myra twin ne phone se or fre isan se ohumi se ne ma me ne trick no aye juma so cool ya sa plan we no lovely na ode kira Myra se onye se ne be ya Kulfi wonya e admission enko school no emum ya Myra so no okokoye ne pepepe a ama principal no ne buefu ye Kulfi no na na wo fre lovely na so no lovely am fa call no na Kulfi shasye se osu na waba atava enchen na na wakan se media minimo then so madam shasye se o chen chie mu egu miso na wafre me se miye chita eno krampu no asichre se yi na ena madam wafre wo ase bra ya eno ene insemwa Kulfi adi eba bebo tava ena fe yi se kandam na wamo eba bebe kwa principal ane officer ho akwa akukuti ni ya eko so ewo ho ni next step di ita ena mkwanswa eba no ni ebesie biye wa so ene se Kulfi ena okan chere ya principal ne se madam enya aja michiti yo na answer sunu diem na mene mdada na nsuna madam eka se mene cheaters ya nkasa tefa eka se enough untimi enti enti mu engumi baba anusu sa na ho ena madam okan se mumienu ubetimi efri ha akom na enya aja eya wabano ubenye aye place o mimi skumu ha seita ya no eni insama principal no okachere aye Kulfi na se siye ya Kulfi wenye aye admission ewe school no emu esayin plans ha amaro umiki ya no ebayade aye na Kulfi utimi ako school akwako kusinya diya na enkrofobro funo wamo eka no onunsuno utimi akambi ya next update no at studios ya diabebro da crown angel Baba we can kind edit amount. Subscribe to your channel we. So subscribe here as any update in your bar. When you see me, I can also buy your channel we as one. Baba we share. So Padum TV Live, we're written update. Any telenovela, when you more. And on send us a call at studios.net. On our own, sir. You be to me, I can all. Follow at studios or TikTok, send your update video, sir. You're the other two, on send us one, sir. You be to me, I can. You know, you be share. For your next little singer Kulfi update, so makara.